Anmerk, nano babil. Uba nocine toilet lakunene. How? Nathola manje ngasekhuluma ngathi angisakhulu.
Ay, akumina ke kodwa ugcine toilet.
Nanomina.
Ubani pho mangenena? Oh. Ay. Kusho ukuthi ngoba nobabili anazi. Ayi ngiyayithathela ke lo 10 rand ekufica etoilet.
Imina koko ugcina toilet.
Oh, wena. Wena ochamele isithi etoilet. Eh, wena. Awuhambeke uyoyisula. Njengamanje.
Awukho 10 rand.
10 rand wani. Akho 10 rand wawuthola la. Hamba usule isithi etoilet.